Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni mboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazi na muntu aba ari kuvugwa mu butungane aba ari kuvugwa mu cibano aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido isezerano rishasha rya perezida Evariste Ndayishimiye ngiye gusezeranya abarundi ikintu gikomeye cyane ariko ikiriko kirashavuza abarundi nuko nibyo basezeranije byose atabyo yigeze akora kandi ko ibyo yagiye aravuga byose byagiye byibonekeza neza ko ariko arahuma amaso abarundi kandi ko ariko arakora amakosa akomeye cyane aho amakuru adushikira yemeza ko perezida Evariste Ndayishimiye ariwe gisuma gihagarariye abandi mu gihugu cy'u Burundi ariko ikibabajeza abarundi batari bake nuko ajya imbere y'abanyagihugu akavuza induru akavuga ko agiye kurwanya abarya itunga ry'igihugu ariko bikarangira ataco akoze nyuma bikaza kuboneka ko byose ariwe ubifisemwo uruhara rukomeye cyane. Abarundi batari bake baremeza ko ingorane zose barimo ari uko batwawe nabo batitoreye bakabona ko ibi bintu byabaye bitakongera kubaho kuko baravuga ko perezida Evariste Ndayishimiye yahawe igihugu mu by'ukuri atari wari watsinze amatora mu mwaka wa 2020 ibyo benshi baheraho bavuga ko ari zongorane barimo muri kino gihe kandi bakavuga ko amakosa yabaye mu mwaka wa 2020 batazongera kuyikoreza abarundi kuko biboneka neza ko byose byaturutse kuko perezida Evariste Ndayishimiye bamuhaye igihugu adashoboye kugitwara kandi bakaba baramuhaye igihugu mu by'ukuri atantumbero n'imwe afise yo gutwara abenegihugu ahubwo afise intumbero yo kwiba itunga ry'igihugu. Ni byinshi rukabateguriye aho perezida Evariste Ndayishimiye yavuze amajambo akomeye agakarira ibihangange ariko bikaboneka neza ko ibyo ariko aravuga ndetse n'ibyo ariko arakora bitandukanye cyane benshi bakavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye bira byose abivuga kugira ngo abarundi babone ko arengana babone ko ataho ahuriwe n'ubusuma buri ko burabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi mu by'ukuri ariwe uhagarariye ubusuma bukomeye cyane buri ko buribonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi ariko abateguriye aho tugira ngo tubashikirize kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV wacu busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ukaba utarabyonda kuri sabone akaniko kajya keza ko kubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Isezerano rishasha rya perezida Ndayishimiye jewe mpora niyumvira njewe nze mfate abo batwara yari kwinjiriza amafaranga igihugu ndabajane kuri stade kugira abantu bose bababone kugira aho bazoca hose babe ibivume tubavumire kuri stade babe ibivume aho bazoca hose bavuge ngo wa wundi mwamubonye kuri stade ye ibye itunga ry'igihugu ushika bapfume bipfungira mu nzu zabo kubera ko bazabamaze kumaramara muri rubanda. Ibi nibyo perezida Evariste Ndayishimiye atangaje kandi akavuga ko ibiriko biraba byose agiye kubishira hanze mu gihe amaze imyaka myinshi ahenda abarundi ko agiye kurwanya abanyonora itunga ry'igihugu ariko bikarangira ataco afashije. Nta kamaro na kamwe yigeze amarira abarundi kuko biboneka neza ko uko yafashe igihugu ubutunzi bwifashe aho kugira ngo agire icyo yongeraho ahubwo ubutunzi bw'igihugu bwarushijeho kujya ahabicane kuko benshi mu barundi baremeza ko ibikorwa remezo biri mu gihugu cy'u Burundi byose byagiye byubaka ku ntwaro zabanje nk'intwaro yabagaza kuko ntwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye atani barabara yigeze byubakwa genda muri sosomo imisigati urarondera umwimbu iyo wagiye ukabura nta mwanya babifitiye. Ni mwaba rero ariyo misiyo mufise yo gusambura Uburundi tugira duhangane n'abazobasubirira ejo babyumve. Umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turabe ko azotunesha be murarondera ibigwanisho kuko ndarange ndafise abazangwanira umukawa be murarondera bagabo tondesha ingabo kuko murabona ko ibintu byamaze gukomera. Perezida Evariste Ndayishimiye aragabisha ibihangange ko byanze bikunze bigomba gushaka abagwanyi kuko nawe agiye kugushaka abarwanyi kugira ngo bahangane. Amategeko mu Burundi ariho kandi atomoye kubijanye n'ingene abanyuruza amatungo ya leta bahanwa kandi bagasubiza ibya leta. Aho gukoresha ayo mategeko Perezida Ndayishimiye ngo agiye kwiga ubuhinga bushasha bwo kumuramaza abo bantu kugera bipfunge bonyine ubwabo. Aha Perezida Ndayishimiye yari ahejeje kumva ko buri mwaka hibwa miliyoni 47 y'amadolari hafi miliyaridi 200 y'amarundi zovuye mu ikawa. Aya n'amafaranga menshi akaranguye igitoro Sosomo ikabona ibyo ikoresha ndetse na Burarudi ikabona ibyo ikoresha, ariko ubu ayo mahinguriro yose yamaze kugara kubera kubura amafaranga mva makungu. Ibyerekana neza ko mu gihugu cy'u Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane kandi gitangaje kinababaje. Nuko muri aba basuma uri ku isonga ari Perezida Evariste Ndayishimiye gusumba abandi. Amategeko mu Burundi ariho kandi atomoye kubijanye n'ingene abanyuruza amatungo ya leta bahanwa kandi bagasubiza ibya leta. Aho gukoresha amategeko Perezida Ndayishimiye ngo agiye kwiga buhinga bushasha bwo kumuramaza abo bantu kugira bipfunge ko bonyine ubwabo. Aha Perezida Ndayishimiye yari ahejeje kumva ko buri mwaka hibwa miliyaridi 47 y'amadolari hafi miliyaridi 200 z'amarundi zavuye mu ikawa. Iri ni isezerano rigira kangahe atanze mu myaka 4 amaze arongoye igihugu cy'u Burundi. Yaratanze 7 kubibye miliyaridi 54 zo kubaka urugomero rwa Mpanda kugira babe basubije canke bahanywe byanze bikunze. Ntacakurikiye ahubwo hasohotse amakuru avuga ko yoba arimwe mu bagwabuye ayo mamiliyaridi yabeshuje kuko byarabonetse neza ko n'abayatwaye batigeze bayasubiza mu kigega cya leta. Iratutse arakaye rwose umugwiza atunga Mayondori ku butare bw'ikabarori amwagiriza ko ari ikijuju caretse ubutare bw'u Burundi bukaja gutungisha abanyamahanga. Twatangaye duhawe ibyemezo ko Perezida Ndayishimiye yoba asangiye umutahe na Mayondori mu kwimba ubutare. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afata Abarundi nk'ibijuju ku rugero rukomeye cyane. Yarasezeranye ko yifatiye igituro mu ntoki kugira ikizosubire kubura. Ubu nta n'uwuzi ko acibuka iryo sezerano yahaye Abarundi kuko kuva yasezeranya iryo sezerano byarabonetse neza ko atacu yigeze afasha Abarundi kandi byarabonetse neza ko atakamaro na gato yigeze akorera igihugu kuko biboneka neza ko n'igihe yavugaga ko igitoro abakinyegeje bashaka kumutembagaza ku butegetsi akabafata akabafunga iwe yavugaga ko barongowe na generali Arenga Yome Bunyoni. Cyatangaje Abarundi nuko n'agake kabonakaga Bunyoni agihari ubu katakiboneka. Amakuru adushikira akavuga ko umutambukanyi we ashora igitoro muri Kongo aho abona amadolari menshi cyane nawe akajya kwigurira amapariseri hanze y'igihugu. Ubuzima bw'Abarundi ntago bumuraba, murazi n'ibyo yakoze mu minsi heze aho yafashe umuceri utari muke akawupakira akawujyana mu mahanga akawutanga nk'imfashanyo mu gihe Abarundi inzara iriko irazura inzara. Ibyo byose bikaza byerekana ko umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye ataneza ushakira Abarundi, ahubwo ko ushaka kugumya upfukamye mu nda Abarundi wirira itunga ry'igihugu. Mu mwaka uheze yavuze ko amaramaje ko no kubona hariho Abarundi banywa inzoga champagne yitwa Runi icupa rimwe rigurwa miliyoni w'amarundi mu gihe hariho abana b'u Burundi biga bicaye hasi. Ntibyatebye hacasohoka ifoto imwerekana n'umukenyezi wiwe bihereza iyo nzoga ihenze cyane. Mu kwezi kwakurikiye aciye atuka abagwiza abamwagiriza kunywa inzoga zizimbye ngo ntibamureke niwe azigurira. N'ibindi byinshi muzi yagiye asezeranya Abarundi ntiyagira na kimwe akora. Hari umunsi Perezida Ndayishimiye yateye inkuru Abarundi ko afise ubujanja n'ubuswahili bwinshi. Ubwo rishavu si Burundi si ubundi bujanja atari gucya abategetsi bakorera mu gisata cikawa be n'abategetsi bakorera muri Sosomo bari guca bakurikiranwa imbere y'ubutungane kandi bagahanwa hisunzwe amategeko, ariko biraboneka neza ko atacu azigera abakoraho kandi biraboneka ko atacu azigera abagira. Ibi byose avuga byiyongera ku mafaranga y'umurengera yakoresheje uyu mwaka, aho benshi bavuga ko aya mafaranga ari kubaka amabarabara atari make, ari kuzana igitoro kitari gite, akaza yiyongera ku mafaranga atari make yanyonoye, kandi bikaboneka neza ko byose abikora abifatikanijemo n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayubaha. Naho yavuze ko ibigega byiwe byuzuye amatoni y'ibifungurwa, Perezida Ndayishimiye ahindutse Perezida wa mbere azimbye mu kumufungurira. Itegeko rigenga amafaranga Leta izokoresha kuva muri Mukakaro 2023 gushika muri Ruheshi 2024 ryateganije ko ingendo z'umukuru w'igihugu zizotwara imiliyoni amajana umunani none amaze gukoresha muri yaridi urenga. Iryo tegeko nyine ryategekanije amafaranga yo gufungurira no kubeshaho umukuru w'igihugu angana imiliyoni amajana atatu na 50 none amaze gukoresha muri yaridi umwe n'imiliyoni amajana 7 zirenga. Ni ukuvuga ko yakoresheje amafaranga arenga inshuro zitanu yari ateganijwe mu kumufungurira no kumubeshaho. Abashingamateka Gatoro Rwasa na Pascal Gikeke babajije ingene byagenze, kuko babibona nko kwikunda kurenze umunyagihugu atanga ikori akibagirwa. Umushiranganji w'ikigega cya Leta yasiguye ko byatewe n'uko umukuru w'igihugu yakiriye abashyitsi benshi batari bateguwe, na cyane cyane bagenzi b'abakuru b'ibihugu. Pascal Gikeke agize aragerageza gusubira gusigura kubera atanyuzwe n'ibyavuzwe icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yaciye amuzibya mbere anama ijambo umushingamateka wese yashaka kugira icyo abajije kuri icyo kibazo. Tubibutse muri Kigarama 2022 Perezida Ndayishimiye yari yavuze ko atatahura abavuga ko ubuzima buzimbye mu gihe we ama stock yuzuye amatoni y'ibifungurwa, kandi yavuze ko aribyo yirimira. None yabyagenze gute ngo ahinduke Perezida wa mbere w'u Burundi azimbye mu bijanye no kumufungurira? Ibi byose birerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo aba ariko aravuga byose ari ugukinira ku banyagihugu. Benshi bakemeza ko byanze bikunze Abarundi bagomba kumukuraho amaboko, kuko biboneka neza ko atacu ariko arafasha Abarundi, kandi bikaboneka ko ariko arakora amakosa akomeye cyane kumva atinyuka kuvuga amajambo nk'aya atagakwiye kuvugwa mu gihe Abarundi bari mu bihe bigoye, kandi byose byaratewe n'ubutegetsi bubi bwiwe. Sinari nzi ko bagaza ari we byazanye wazanye Sosomo Brarode amabarabara y'ikaburimbo ejidezo internete komeza kuruhuka mu bwami bw'Imana bagaza ubutwari no mu ijuru warabuhoranye. Uyu nguyu ni wavugaga ko ibintu byose byari hano mu gihugu cy'u Burundi byazanywe na bagaza, none Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo azane ibindi byose n'ibyari bihari ariko arabisambura. Izi ni za ngorane zo kwiba amatora abenegihugu bagatwagwa n'ubatitoreye. Iyo ubwiye ibi byose biragaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye koko atari abanyagihugu bamwitoreye nk'uko aherutse no kubitangaza, akavuga ko atari Abarundi bamutoye kandi ko atari bazongera bakamutora. Ni ukuvuga ko yiteguriye kongera kwiba amatora mu mwaka wa 2027. Hari umwana kwigana akamakora amafuti bakamutuma umubyeyi ahama umubyeyi ageze ku ishuri agakankamira wa mwana akamutuka cyane imbere yacu akanamukubita ahejeje agaca amujana inyuma y'ishuri, ahubwo akamusaba imbabazi kuko amukubise ngo yashaka babone ko akara mu rugo rwiwe. Ubu baramugereranya na Perezida Evariste Ndayishimiye uza imbere y'abanyagihugu agakarira abajya itonga ry'igihugu, ariko mu nyuma akajya kubapfukamira akabasaba imbabazi kugira ngo abereke ko yarindaga, kandi kugira ngo yereke abanyagihugu ko yarindaga mu by'ukuri ibyo yavugaga ataho bihuriye n'ukuri. Amategeko niyo akwiriye gukurikizwa, gusa twe tukabona impinduka gusa n'iterambere. Ibikorwa nibyo dushaka ko bivuga, kureka kuvugwa amajambo adafise ifatiro. Wavuze yuko ari vuvuzera ntabwo yabeshe na gato, twararambiwe no gukoma induru kwiwe. Ubwo bujanja bwiwe twarabuhaze rwose, natange imihoho kuko gutwara igihugu cy'u Burundi byaramaze kumuta kuwamaze. None kumumenga muri abo mwabamwe nibo birirwa bahoravuga ibyo gukunda igihugu kandi aribo barya igihugu kurusha abandi. Umvirije Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo avuga n'ibyo atangaza, wamengo akunda igihugu ariko ugiye mu bikorwa byiwe ugasanga mu by'ukuri ntago akunda igihugu habe na gatoya. Amajambo ya Perezida ntabwo baduteye ntidutungwa cyaratuvunye natureke twikuriremo ibyacu kuko cyaratuvunye. Uyu ni umugumyabanga uvuga ko amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye atabateye ubwoba ko bagomba gukora uburyo ki bwose bagakuramo ibyabo kuko cyabavunye. Umuntu avuze ko ariwe musuma mukuru rukombyi mu gihugu ntikoba dukoresheje imvugo ndenzarugero kuko mureresi niwe musuma ukomeye cyane. Reka mbe dukurikirana ibyo ariko aravuga, ariko mu by'ukuri biraboneka neza ko gutwara igihugu cy'u Burundi byamaze kumuta kumuha amazi, kandi biraboneka neza ko atacu ashobora kugeza ku Barundi kuko yamaze kwica igihugu ku rugero rukomeye cyane. Karabaye mutama ikigwanisho cya mbere bafise uzosanga baterera menshi mu mugambwe CNDD-FDD. Icya kabiri uzosanga ari bya bihangange. Icya gatatu uzosanga inshuti utaziga ko zabikora. Icya kane abo washize amatohoza usanga bakora ko bagasha canke bakagurwa. Icya gatanu bazoca bagucengerecera ubure icyo uvuga ndetse n'icyo ukora. Iyo batabikora uko perezida ntibaba baguhagurutsa, kandi ababijejwe bahari none wewe uzobona ushobora ibintu byose. Benshi marundi baremeza ko perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko aravuga rwose ataho bihuriye n'ukuri, kandi benshi baremeza ko ariko arabakiniraho kuko biboneka neza ko gutwara igihugu cy'u Burundi byamaze kumananira, akaba ariyo mpamvu ashaka kumya guhenda Abarundi kuko abona ko amatora yimirije kugera kugira ngo bazamutore. Ariko mu by'ukuri Abarundi batari bake, yaba abo muri CNDD-FDD ndetse n'aba mu migambwe itandukanye, baravuga neza ko batazongera kujya inyuma ya perezida Evariste Ndayishimiye kuko ibyo amaze kubakorera mu myaka igiye kuba ine birahagije. Baravuga ko atacindi barenzaho uretse gushaka umusubirira canke se byananirana bagashaka uburyo ki akurwa ku butegetsi ku ngufu kuko biraboneka neza ko gutwara igihugu cy'u Burundi byamaze kumunanira. Banywanyi bacu ni ngaho duce dusozerera amakuru kwa twabateguriye mu kandi kanya kari buze, na n'amakuru ahambaye cyane turiko turabategurira ari abana n'umutekano, aho muza kuyakurikira mukamenya ibihambaye biteye ubwoba biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'amakuru ateye ubwoba avuga ko hari abarwanyi baba bari mu gihugu cy'u Burundi biteguriye gukora ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubigaruka kwa mwidoni nito rya makuru uwica ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro dawema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akanika kurya keza ko kubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.